Giving is the part of our God kind of nature.
Amen.
Even as the son and daughters, we should live like that.
Nathi madodana madodakazi kumele siphile kanjalo.
To be a giver.
Uma sibe ngabanikeli.
Yes.
It is thank you. I don't have money in my wallet because God is training me to take care of my millions when they come.
Ithi ngiyabona ukuba kunamali kiki ngoba uNkulunkulu uyakuqeqesha ukuba ngibe namamillions
sasa.
John chapter 3 verse 16. A person give,
umuntu uyanikela,
can give without love.
Enganikela ngaphandle kothando.
But there is no one who walks without love.
Kodwa ngeke uhamba ngothando.
Abantu when you talk about giving,
abantu bakhuluma ngokunikela bayaxashuka.
They want the three things.
Bafuna into ezikamahala.
Into samahala zizosebenzela.
Zokusebenzela into
ezikamahala. How come Luto la mahala?
Akukho okwamahala.